Jehova reka ture passe ku bandi rw'imoso kwa Christian reka ture Christian azamura santere imbere zamu Zamura Santé reka turebe imbere za mu kipe Pierre kureba umutwe vuba vuba ubwo kwa mahina n'ubona makashora cyane atakashot goal.